Call it this week. We are a new player. At least in a season, since you play Ukhali Bola, as a midfield. I know I'm a midfielder. Yati, Tina says, Kretele, I'm a striker, Zukora. When a season, Zukora. Siyajabula ukuthola ithuba elifana nalelo ukuthola ukuthi kunama player ake afike la ake yadlala nabo uVodacom kunjani
kumnandi but kuye kwaphetha ekugcineni sukela bangithembisa ukuthi every game sohola but ekugcineni basidisappointa ngagcina ngayo
ya wena into zakhona lezo
part of football
Zothatha young ones nibeke kwenye level.
Ngisisa kanjani?
Isa nje wa udlalela yona.
Ngidlalela yona ngesikhathi singana. Mkhusha 3 years manje.
Okay, ngiqala ku under bana.
Ngiqala ku 17
under 17. Njengoba kusine yasa.
Sengisi.
Okay. Ngiqala ma position manje.
Ngiqala left wing ne center midfield.
Okay. Okay. Mawudlala ku center midfield. Esikhathini esiningi uye wenzeni for your team
nathi space sizokhonta kanjani nathi team yethu noma simaka ngibatshele ukuthi simaka kanjani
okay esikhathini esiningi uwe obhekile ukuthi simaka kanjani sithekha kanjani okay now working hand in hand nani namanye amajita kusho ukuthi you must be vocal
listen message
yani ukamanye amajita message okay waleka lapho uwe orako central eh
so gente kusuza ke TV
yani okay njengoba ile position usiboy master ayona
yeah you master
Sebenzisa ziphi inyawo?
Sebenzisa left
yakho. Left. Okay. Right. Lokuhamba nje kwarnalo.
Right. Ngithi sinye isikhathi ground bazothi man fana ngale first touch.
Okay. Uyakhona ukusebenzisa.
Ngikhona ukusebenzisa.
Okay. Nokora.
Yeah, nyakora.
Yeah, nokora. Isikhathi lesilinga how many goals nje ngesizini nje masithi
season. Season khosho ngeshaya 10.
Oh, ishaya 10. Yeah, no akufani central midfield. Ukulimala nenze njani
ngimele sinokuhlala kancane ekhaya just ngidlale ngiskipile inyana khona ukuyikhava
sure i-team ina i-first aid yenzani
hayi i-team ina i-first
aid try ukulusana namakho ukuthi try le i-first aid kikini ngiyabona nami njengoba nijima nijima hard and manje mina ngibona ngibona lapha ngimala and ngiyajamba ukuthi uyawa Yeah, was wrong. Yeah, sure. This interview, I'm going to talk about my YouTube or Facebook. Okay. Sure.